miaka nyingi zimepita nimeshaiona dunia vile inavyong'aa hai yote ni miujiza Mola niliyotenda yote yashangaza penzi lako limenishika nimewashika nimetushika wote hey penzi lako ulonipa nishajipa yeah yeah hatupenda hey
Usiseme ngoja ngoja, ngoja ngoja umiza matumbo.